Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misiyose tubandanya gushikiriza kuri nombondesha kure ya channel yanyu muhuza TV. Uyu akaba ari umwana tugiye kubageza kamakuru agezwe ko ari kwaravugwa muri kano kanyanga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagarukane ni mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku mpinduka umukuru w'igihugu nyene cyo Revolution ndayishimiye hejeje gukora mu kanya gato igaheze nkuko bitangazwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Murano makuru kandi turaza kugaruka kurongwa inama nshinga amateka nyiniteka Daniel Gerasse Ndabirabe ivyo yatangaje mu mwanya uheze, kandi turaza kubabwira kandi ni dossier ishobora kumukora kugahanga mu gihe nawe ngashobora gukubitwa intahe mu gahanga. Yirabara ni dossier y'imiliyari zirenga zitatu z'amafaranga y'amarundi yoba yaranyurujwe abifashijwemo abikoranye n'indi ndongozi, nayo tuza kubabwira amazina yayo mu idonido yano makuru. Murano makuru nkuko mejeje kubabwira umukuru w'igihugu Varese ndashimaje gukora impinduka nga mu gihugu c'u Burundi, aho kuri ubu Didas ngenda kumana yatwara ikigo Agence de Développement du Burundi ahejeje gukurwa muri ayo mabanga. Ni mu gihe Reverie Nizigimana ariwe yaganywe kurongora ico kigo c'igihugu kijejwe iterambere. Reverie Nizigimana n'ubundi akaba ari umwe mu bahora barongoye igisata cy'ubutunzi Faculté d'Économie muri Kaminuza y'u Burundi. Nkuko nari mpejeje kubabwira hari dosiri ko iravugwamo Daniel Gerasse Ndabirabe. Gusa imbere yuko tubabwira ivyi dosiye y'inyuruzwa ry'imiliyari zirenga zitatu z'amafaranga y'amarundi Gerasse Ndabirabe yakoze afadikanije n'umwe mu bashikiranganji, tuza kubabwira muri ano makuru. Reka tubanze tubabwire yuko uyu arongoye inama nshinga amateka hamagarira abavyeyi kurungika abana babo mu gisirikari ndetse no mu gipolisi. Umukuru inama nshinga amateka y'u Burundi Daniel Gerasse Ndabirabe ivyo akaba bivuze ngo mu buryo bwo kurinda umutekano w'igihugu n'abenegihugu, akavuga ko urwaruka cyane cyane abaheza amashuri badakwiye kuguma muhira ngo barindire akazi, ahubwo bijukire kwinjira igisirikare n'igipolisi. Ivyo akaba yarabivugiye mu gikorwa rusangi cyabere muri komine Rutega mu ntara ya Muramvya. Mu gihe mu gihugu c'u Burundi ubuzi busigaye bwarabuze cyane cyane abaheza amashuri yisumbuye na za kaminuza, Gerasse Ndabirabe wabona ko boja kwinjira inzego z'umutekano. Imvugo nk'izi rero zikaba zidahumuriza abenegihugu mu gihe abavyeyi benshi bivuga ko babuze abana babo mu migwano iri kibera mu gihugu ca Kongo, abandi ntibamenye ko nababo bakiriho. Umwe akavuga ko Leta y'u Burundi ikwiye kwiga uko yuhangana n'ikibazo c'ubushomeri kibonekeza mu gihugu atari ukubarungika mu gisirikare, nk'uko Daniel Gerasse Ndabirabe we yabitangaje anashishikariza abavyeyi kujana abana babo mu gisoda. Ni mugere wose ngenda kumana avuga ko Gerasse Ndabirabe ari mu banyuruje amafaranga aragenewe kugwanya ikiza cya COVID-19. Uwahoze arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi akavuga ko biteye isoni kumva umukuru w'inama nshinga amateka Gerasse Ndabirabe hamwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca Leta bifatira mu gahanga abashinga amateka bari kubaza irengero ry'amafaranga aragenewe kugwanya ikiza COVID-19. Hama Gerasse Ndabirabe agashigikira urongoye ikigega ca Leta akamukingira ikibaba ngo ntakurikiranwe vyerekana ko bayasangiye. Nyuma yaho umushikiranganji ajejwe ikigega ca Leta Audace niyo nzima kuri uyu wa kane yavuze ko amafaranga arenga imiliyari 3 z'amarundi atazi irengero ryayo, hama akagira kasaba abashinga amateka ko bobireka aho kuko atazi yo ayo mafaranga yazimiriye. Kubwi inkuru dukesha i radio RPA ijwi ry'abanyagihugu yonse ngenda kumana akavuga ko bibabaje kubona abashinga amateka bari kurondera umuco kwizimira ry'amafaranga, hama umukuru inama nshinga amateka gaca aberekera ngaho kandi ata muco utanzwe n'umushikiranganji yari abijejwe. Ayo mafaranga yakoze ngo mukuba ngo yokoze mu kubaka amabarabara meza hakubaka uburaro bwiza ariko aherera mu mifuko y'akarugwe k'abantu badashira inyungu imbere za bene gihugu ikibabaje ubu abashinga amateka bakurikirana inyungu zabo gusa narirya hariho ibwirizwa rivuga ko bagukuye canke bakwirukanye mu mugambwe canke ukikura kubera uteme y'ivyo bariko barakora cutakaza ikibanza cy'ubushinga amateka ikindi kandi ngo nuko inzara n'ubukene bituma abashinga amateka nyene baba base niryo abashinga amateka ngo bari bakwiye kwibuka ko aho bari bahari kubera abanyagihugu babashizeho bakabakorera ibibateza imbere aho kunyonora amatungo ya leta nkuko babyagiriza danije rasa ndabirabe ko yafadikanije n'umushikiranganji ajejwe ikiga ca leta dase niyo nzima mu kunyuruzwa aya mafaranga aragenewe igikorwa cyo kugwanya ikiza ca COVID-19 tubandanije no makuru yacu ko yariko aravugwa n'ubundi mu gisata ca politike ngejo haheze president ndayishimiye yarakoze igikorwa cyiza kwibohero rya Rutana aho yagiye gushigikirira kurwa by'imfata kibanza ku banyororo amajana 558 bagirizwa ibyaha bito bito kandi bahejeje cyakane cy'umunyororo bakatiwe ivyo ngo nta utobishima mu gihugu gifise ibitigire by'abanyororo barengeye kure ubushobozi bw'amabohero ubundi ngo mu mategeko y'u Burundi iyo umunyororo akwije cyakane cy'umunyororo yakatiwe akaba yarigenjeje neza ararekure gusaba kurekurwa by'imfata kibanza liberation conditionnelle ingingo yo kumurekura yari kabifatwa n'umushikiranganji w'utungane ngo naho mu mabohe amabohero y'u Burundi arimo umurengera w'abanyororo ingingo ntiyama ikurikizwa ngigeze ku bapfungiwe politike hoho isa n'iyitabaho ubu rero hari hacindwi zibiri hatororokanijwe abanyororo 558 bakuwe mu mabohero yose y'igihugu baca begeranirizwa mu Rutana aba barekuwe umushikiranganji domine banyankimbona yemeye guha liberation conditionnelle ngo yabatoye mu banyororo bagirizwa ivyaha bito bito mbere ngo ni vyiza ko benabo batoba barapfungwa bagahabwa ibindi bihano umukuru w'igihugu nkuko tubisoma ku rubuga rwa Pacifique nini nahazwe ngo ntiyatanze ikigongo ahubwo yagiye gushigikira igikorwa cy'umushikiranganji ngo hari ibinyamakuru byinshi byarayi byanditse ngo umukuru w'igihugu yahaye ikigongo abanyororo 559 ngo sivyo urubuga X rwahoze rwitwa Twitter rwantare house na rwanditse ko umukuru w'igihugu yararekuye abanyororo 558 navyo ku rubuga rwa Pacifique ni nahazwe nkuko vyanditse ngo navyo nyene sivyo ngo nivyo president ndayishimiye yarishikiye aho abo banyororo bari begeranirijwe mu Rutana aravuga ijambo mbere yuko bataha ariko ingingo ni y'umushikiranganji w'ubutungane umukuru w'igihugu ngiye afashe ingingo yo kurekura abanyororo akoresha ubasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro bita droit de grâce araheza agafuta imyaka abanyororo bakatiwe canke akayigabanya ngo president ndashimiye aheruka gutanga ikigongwe ku banyororo muri ntwarane umwaka w'2021 mu gihe bamwe muri abo yahaye ikigongwe kugeza ubu bagipfunzwe aho hakaba harimo akaruru nka leta na colonel Diodone dushimagize batazira gangi ngo ni byiza ko president ndayishimiye yishikiye aho barekura abo banyororo 558 bajeje icakane cy'umunyororo ngo n'ubwa mbere umukuru w'igihugu ashima kwishikira gushyira mu ngiro ingingo y'umushikiranganji ariko ntibyoroshye gutahura ubutumwa yagombye gutanga ngo yoba yagombye kwerekana ko domine abanyankimbona adakora akazi kiwe ku buryo ngo yoba ari we yamutegetse gukora icyo gikorwa gitegekanijwe n'amategeko ngo n'ukubera iki abo banyororo barinze gukurwa amabohero yose bakajanwa mu Rutana kandi atanyigisho bari bagiye guhabwa amakuru ahari akavuga ngo ingene bageze mu Rutana bahagira ingorane zikomeye kubera iryo bohero ririko rirasanurwa kandi abanyororo bose barihoramwe bakaba barahikuwemo bamwe bati ngese canke president ndayishimiye yagombye kwerekana umutima w'ikigongo afitiye abanyororo ngo nimba arice yagombye kwerekana biragoye gutahura impamvu atafashe ingingo yo kurekura impahazwa zuzuye amabohero nkuko tubisoma ku rubuga rwa Pacifique ni nahazwe ngo kizigenza y'izo mahazwa akaba ari Christian Butoya amaze imyaka 9 n'amezi 5 apfungiwe icyaha atigeze akora Christian Butoya yarazwi ko afise ingwara yo mu mutwe kuva akiri umwana be ni hasa ryiwe bukuru ngo yagirizwa ko ari we yishabikira abataliyano kazi muri paruwase Kamenge muri Nyakanga umwaka w'2014 ubwo bwicanyi ngo burazwi neza ko bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi. Christian Butoyi ntarigera burana muri iyo myaka yose kanatsinda nta n'ivyo yoshobora. None izo mpungu za president yashime ziri hehe nimba ashobora kureka inzira karengane nk'iki kaguma munyororo abizi. Izindi mpahazwa zuzuye amabohero zigizwe n'abantu bahijije umunyororo wabo ariko batarekurwa. Kenshi muri bo usanga bafashwe ku vya vya politike, benshi ngo bararementanarijwe ivyaha batakoze kubera bankwa n'ubutegetsi. Ngo nayo mpamvu niyo bahijije umunyororo batarekurwa. Akarorero nkuko twabagejeje kakabareto na Colonel Dieudonné dushimagize yahijije umunyororo wiwe muri munyonyi umwaka w'2021 waranabimenyeshe kandi Procureur General de la République umushikiranganji w'ubutungane ndetse na CNUDH bikaba byarashitse no mu biro vy'umukuru w'igihugu ariko ngo vyaranse ko asohoka ibohero. Indiri z'abanywanyi ngo ba seneri na MSD ngo ziruzuye mu mabohero zizira amarimetanya atagira ifatiro ariko nta kigongo zishobora kuronka. Ni mugengo umenyesha makuru Florian Ranga yavundiye mu munyororo gucaka itana shoboka kureba kandi kitigeze kironka ivyemezo. Muganga Christophe Sahabo agiye gukwiza imyaka ibiri mu munyororo kubera hari abipfuza kumenyaga ibitaro bidasanzwe yubatse mu Burundi. Pasifike nazwe akaba yasoje agira ati nyine cyo rezida nimba bipfuje kutwereka imufiti y'abanyororo inguvu zihabwa n'ibwizwa shingiro shira umukono kwitegekurira kura impahazwa twese tuzoheza tukuvyine ku uri mu munyempuwe kandi wuzuye ubutungane. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya vyonde subscribe canke sabone niba utari washyira kugira ngo tuzicikanwe na dushikirize usangiza no makuru bagenzawe aho bahereriye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngambwe guca Burundi hanzwe imbezwe guca Burundi ndetse no makungu yakwe no Moza TV mana iba hezagire.